angikwazi ukuthi uticabangele ini lamhla, utiplanele ini, kumbe nebantu angeke uze wathi ukuthi athini emaplane abo ngawe. Kepha nginelqiniso leliphelele ukuthi uNkulunkulu yena yedwa uneliplane lelihle kakhulu ngawe, kumbe nawe longalicabangi. Ngiko-ke utawubona uphumelela etinveni lebe ungakaze waticabanga. Ungacabangi-ke ukuthi inhlanhla yakho nje ubokwathi ukuthi kuyawube kubangwe nguNkulunkulu. Singwa sethu sakavuka udle, silivi laNkulunkulu lophilako, nalo liyaphila, nawe utawuphila. Sitawufunza kubase Roma 8 verse 1 na verse 33. Sekude kulahlwa kulabo laba kuKristu Jesu. Uma ngingafunza ngibhekise kuwe ngithi sekude kulahlwa kuwe ngobe ukuKristu Jesu. Bese ke lo verse 33 uthi ngubani loyakumangalela abantu baNkulunkulu labakhethiwe. Kude ngobe ukhona uNkulunkulu lo wenda umuntu emukeleke kuye kuthi ulungile. Uyathi thine singagcibana. Lo munye ungathi uyahamba akusho ukuthi ha maye ulungile, kepha ngeke akwende ukuthi ulunge. Labanye bantu bakubuka kulolunye elihlangothi bathi ayo maye unje ukabi ngenxa yanaku nanaku. Kani futhi kude labangabese bayakuguqula ukuthi bafane bakwende ulunge. Livi laNkulunkulu lisitshela ukuthi nguNkulunkulu lo wenda umuntu emukeleke kuye kuthi ulungile. Kusho ukuthi uNkulunkulu ngula atibuka khona kuwe, atibonge ngawe kuthi cha umsebenzi lawendile muhle sibili. Ngiko-ke atawukwenda lokungcono kakhulu ngoba ufuna ukuthi bonga yena ngemsebenzi lawendile. Utawukhumbula kuGenesis sahluko 1. Makadala uNkulunkulu wathi kuhle kakhulu emva kokuba sekakwendile konke. Kanjalo-ke nawe emva kokuba sekakulungisisile lithi-ke livi lakhe akusekho kulahlwa. Limpentshisi, ma ulubuka ngaphandle ulibona lilihle, uthi uyalisika ngekhathi ukhanze lonakele kuphethuka tibungu, bese ulijikijela lapha. Nkulunkulu lobona lingekhathi inhlitiyo yakho ayibona iphethuka tibungu yonakele. Nkulunkulu wase uyayilungisisa leyo nhlitiyo wangalahli. Wathi mine lo perfect lophelele lobona konke lokuphethuka kwenhlitweni yakho. Wathi mine ngiyayilungisa le nhlitiyo. Ngiko-ke kubase Philip 4 selithi konke lokuhle lokuthandzekako cabangani ngato tinto letinjalo leni, ngoba uNkulunkulu uthi sengende umsebenzi lomuhle inhlitiyo yakho seyingacabanga tinto letinhle, inhlitiyo yakho seyingacabanga tinto letithandzekako. Loku futhi kusho ukuthi wena sewufanelwe natinto tebantu labangazange sebone. Sewufanelwe sabelo, sewufanelwe tibusiso, sewufanelwe kuphumelela kwebantu labafanana nebantu labe basolo bamlalela uNkulunkulu. Leni ngobe nguNkulunkulu losakwende walunga. Awukalungi ihaf, awukafanelwa tinto leti kahle leti ihaf, kepha ukulungisise liwonke uNkulunkulu, ngako ufanelwe ngolokuhle konke. Thane usahamba wade ukuthi impela lokuhle nemusa kuyangilandzela, ngoba uNkulunkulu uthi sewungilungisisile. Noma abantu bebangangilahla, uNkulunkulu uthi akusekho kulahlwa kimi. Amen.